ibyo ni ibiganiro turimo twasabwiye n'ababanyi mugabo numenyesha abarundi ko hariho umugwi ujeje ibiganiro wasabwe n'abarundi usabwa na leta n'abarundi twebwe igikuru duhanze amaso n'uyu mugwi kandi mu minsi iri mikeyi uri mu gushikiza raporo nayo biganiro bishigikiwe n'amakungu cyangwa bishigikiwe n'akarere twebwe tubijaye kugira ngo ibyo biganiro bizoshobore kurengereza ko ibyo batashobora bashikanye ngaha mu Burundi nicyo gituma rero mu gutumira turashima dabo bwa mbere umuhuza igihe aza ngaha ijambo yashikirije abarundi niryo jambo rizogendegwa ko niyo jambo leta izoshigikira kuko yovuga numva abantu bavuga ngo ibiringo bya gatatu ngo yavuze ngo yemere ibiringo bya gatatu ngo ibiringo bya gatatu byarikoze byarahize wiyumvira yuko agiye guharira ngo usubire inyuma mu biringo bya mbere cyangwa bya kabiri ni uguta umwanya mu gihe bagenda mu kwezi kwa gatanu hariya twarabonye ingene batumira ugasanga harimo abakozi bamwe bamwe mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika cyangwa n'abakozi bamwe bamwe muri uwo mugwi wabafasha bafise ingene batumira bo nyine kubera nkunzi cyangwa kubera naka yamushikiriye ubu twarabyumvise bakitubwira uko ibiganiro bizoba batubwiye uko ari ibiganiro bizoba cyane cyane abarundi b'abanyepolitiki atacyo biyagiriza batinya kuza ngaha mu Burundi mugabo twarabonye yuko hariho abanditswe bavuye ngaha mu Burundi mbere narabajije umuhanuzi umwe muri bajya mbwira ati ni ukuri ibyo n'ibihuha twebwe twatumiye abarundi baba hanze bafise ubwoba bwo gutaha mu Burundi kuko ibyo biganiro bitiza guhereza ngaha mu Burundi kuko bigenda kose twebwe kandi ntacyo bazadutamika leta y'u Burundi itari ifise yuko kigororotse nusaba abarundi kuborema tugasaba kandi ikindi nacyo nuko abakozi bamwe bamwe muri iyo muri uwo mugwi wafasha umuhuza nuko nta nzira n'imwe iriho yuko bitokogwa nk'uko byatunganijwe kuko nakubwiye mu ntango si ibyo tuzemwo uburaca buramuko tubizeye ku mugwi w'abarundi uri ngaha kandi ugishikize raporo gusaba rero ko bo binyarutse kugira ngo nabo bari hanze cyangwa abo bandi baterere ibyiyumviro byabo ngaduhe ibyiyumviro batere ibyiyumviro tubasaba ibyiyumviro ntituzasaba ngo tugire gutya cyangwa tugire gutya hari ibyiyumvira ngo bazogira sinzi ko transition cyangwa ari iki twamenyeshe yuko ibyo ari indoto twebwe uno munsi ishe tubabwiye nuko umurongo uratanguye kuja mu 2020 ku matora no kwitegura amatora abo bose ni kubasaba mbega twitegurira amatora gute ibyabaye kugira ntibisubiye kuba nibi n'ibindi depart yo kujya amatora 2020 yatanguye cyane cyane icyo dusaba ni uko cyane cyane twaraba ingene impunzi zitahuka gusa cyo nusaba abarundi ni uko muri uyu mwaka ibyo bibazo by'impari twabishyira hasi ntihagire n'umwe abyumva tujye tukajya ku bikorwa by'iterambere gusa nta kindi ntituba dukwiye turakiza uburundi bwacu